ahayno waxaan tabaanaya jirin oo guri tigadliyo raxa aan ku talagalay
gacanqabad digital studio Digital Studio.